ibyavuzwe ratashe uno munsi Ndikumana Landry yatokanye ya modoka nshasha akaba yashikije moto bari bamuhaye y'ukwezi tubamenyeshe ko niwe mukinyi abaye umukinyi w'ukwezi kwa mbere yigenjeje neza rero imoto yayishikirije bakaba mushikirije imodoka shasha ikindi gishasha nuko iyo modoka umukinyi ni ntazoronka kabiri yisubirije no kuvuga yuko ubiravye neza abakinyi bose b'urunani bizokunda cyane bizoshoboka yuko bose bashobora kuronka imodoka mugana naho ari uko nuko umugwi w'urunani uno munsi watakaje kibanza cya mbere aho watsinzwe n'umugwa New Star ku manota 63-58 no kuvuga yuko uno munsi New Star niraye ku kibanza cya mbere umugwi w'urunani nawe ukaburaye ku kibanza kigira kabiri